Waba wifuza gutangira cyangwa kwagura umushinga wawe? Ibanga ni Ganza na I&M SME Banking. Izi ni serivisi zijyanye n'ubucuruzi ugezemo, ariko kandi zikanagufasha kuzamuka mu ntera ndetse no kugera kuri byinshi wifuza, maze nawe ukarushaho kuganza. Hitamo Ganza na I&M SME Banking. Isunge I&M Bank, byose bikugereho.